I've come to the Umlazi Business Expo because I'd like to get to know more about development of business within elokishini and rural development.
Ngeza ku business fair ngizofunda kabanzi ngamabhizinisi futhi ngizofunda ukuthi kufanele nginokhe kipi iminyango ze ngithole usizo ngebusiness lami.
Ngokubona ibusiness fair sibona abantu bechaza ihistory yabo ukuthi nje baqale kanjani nokuthi ni baphushile forward ukuthi baqale amabhizinisi.
Into enhle kufanele ikhuthazwe sikhuluma indaba ukuthi let's create new heroes emphakathini wakithi. Siqhakambise amahero emkhakheni we-social entrepreneurship okuhlobo lwebhizinisi oluthinta impilo zabantu ngqo. We'll be right back.